So bakunze ba project zo nko mibona aha turacabandanya ndi kuri foire. Andi hagumana yuko ari inzu inzu ndazi mwe mwese na numwe yarayizi.
Je nitwa ingenieur nitunga Libere.
Ubu buryo mwebwe mwaje kugaragaza nga nuburyo kwisinzima atahandi bura tari mu Burundi.
Tumenye dutahure neza yuko atabandi bantu barabikoresha.
Sasa.
Haba mu bihugu nko mu bihugu za leta zunze ubumwe za Amerika hose turafise brevet d'invention yaho mu bihugu by'Iburaya byose turafise brevet d'invention.
So rero uri umurundi wa mbere azanye ubundi buryo bwiyumvire nk'umurundi. Wewe utasondetse inzu nujya wundi wa metode ihari atasondetse. Antre wewe nujya wundi ninda koresha uburyo bwi
agatangura akabishinga agapima akagorora akakubita imisumari muri coffrage yihenza agasubira akagorora muri uwo mwanya ariko agira ivyo twe tuba duheje zitanu twebwe dukorera muri quartier 10 hepfo ya Sodeco kuko Sodeco benshi barayizi hanyuma rero nk'umuntu akeneye icabaza arashobora kutwandikira kuri WhatsApp
yego
62 111 111
okay none mubona uburyo bwanya abarundi kwere bariko bamaze kubutahura
bariko barabutahura cyane kugira ngo ushobore kuriha ibihumbi 200 ku kwezi bwo guha ideni y'imiliyoni 15
yego
uzanye izo miliyoni 15 rero twe tuca tukubakira
mishira hamwe iwanyu
cyo tukubakira studio
yego
ashobora kubamo nk'abasore babiri canke batatu ngo urumva ni studio bakagira aho batekera bakagira douche toilette aho bakorera ari nk'abanye hanyuma rero urumva uturonka metro kare 2200 miliyoni 30 nawe uca tukubakira chambre zibiri na douche zibiri na salon sala manje bito bito
miliyoni 30
urumva aho nyucuri ha uriha ibihumbi 400 ku kwezi mu myaka 15
wasabye agakredit
wasabye deni muri banki si twebwe
cyangwa uyifitiye
cyangwa
uyifitiye ni wankiki
cyo uyifitiye ni sa
iyo nzira yo cyuzura mu mwanya ngana gutagatuka kameze neza
iyo onye nibaza ko ziba zikiri ntono nibaza nko mu kwezi cyangwa kwezi n'inusu
inzu ibi bisakaye neza
imeze neza irimo amakaro umuntu ashobora kuriha ibihumbi 600 duca tumubakira inzu nk'iyi mubona nga no kuvuga twashizemo namakaro kare ntawe twahora dutegura ikiba imiliyoni 45 aho onya cari ibihumbi 600 ku kwezi imyaka 15
muri banki
muri banki si vyumba bitatu n'amadushe atatu na salon salamanje hanyuma rero urashobora kusanga nk'umuntu nawe yoshobora kuriha n'amajana 8 cyo tumushira ko moduli igira 4 nani umuntu ashobora kwiraba nga hanyuma onye aca aba afise igikoni akagira inzu y'umukozi indani cyangwa akagira icyumba kigira 4 na douche yacu niwe aca ashobora kumenya ati jewe iki ndagishinga ni iki agaca ashobora rero kubigira
ari abantu usanga baraguze uparcela ahantu hatandukanye yaza yifitiye amadolari yiwe filimi kikinwa gute rero ngaho
oya amadolari acaca muri banki tukatuzanira amarundi nk'iyo izo ntuzenya duhejeje kuvuga
acara amadolari bihwanye nayo
bihwanye nayo mahera y'amarundi ku miliyoni 15 30 45 canke 60 aho rero tukaba twashizemo n'amakaro
15 45 60 aho hose haba harimo amakaro
haba harimo amakaro kare ntawe twahora tuvuga abantu usanga tugabanura gatonya kurutira arimenya twe n'inzu gusa
zo kwiga ni inzu azopfungwa mwumvise yuko biri iri irafise brevet brevet rero uvuga n'ibintu bikomeye brevet ni copyright ikomeye cyane rwose ni ku isi nzima niyo twita brevet uzoyigana bazomunyara oya mzee namubwiye arabizi ni mode selfie nta na kimwe turayaje so bakunze ba project zo nko mibona aha turacabandanya ndi kuri foire andi hagumana nayo yuko ari inzu inzu ndazi mwe mwese na numwe yarayizi barabasha nga kuno barajya kuri presidence nzo inzu yubatswe mu nyungana gute iyi nuje nyihanga
inzu twayubatse ni nko mu minsi itatu
ngo
urabona ni structure gusa ni inzu ntihe
ntihe ngabo so murashobora dabora kwidondora gato
ah je nitwa ingenieur nitunga libere
okay
ankora muri societe yitwa precast frost
ago
yego igira ibintu byo bya construction muri beton armé préfabriqué
uru murundi
yego cyane
okay intuze nya ifoire ni itirirwa made in Burundi impamvu none mwebwe mwa muri ngamu kintu kitirirwa made in Burundi cyo yo bari impamvu nyabaye
eh n'urumva hatumiwe ibintu made in Burundi akaba ari yo technique nayo no fata ko ari made in Burundi kandi ifise akamaro ugereranije n'ingene abantu bahora bubaka amazu akarusho mu kubaka inzu mu Burundi canke hanze nico gituma tubageze tureka dushikeho tubereke babirabe babishime hanyuma baheze bagire nabone akarusho bakuyemo kuri ivyo onye vyo kuri ubwo buryo bushasha bwo kubaka inzu
n'uburyo uravuze twahora ama technique mashasha n'uburyo bwarahuwe canke n'uburyo 100%
oya ni n'uburyo made in Burundi
n'uburyo mwiyumviriye mwebwe nyene
yego
uma munca make ubu buryo mwebwe mwaje kugaragaza ngaha n'uburyo kwisi nzima atahandi buri atari mu Burundi
n'ukuri akaba arahandi buri atari mu Burundi oya n'ahandi burashobora kujayo mugabo hazoba hagiye uburyo bwakorewe Burundi bwiyumviriwe mu Burundi kuko twarabushikanye no hanze kugira ngo dusabe nabo baturabire yuko atamuntu wiwabo yoba yaramaze kubwiyumvira
yego
hanyuma bararaba barasanga nta muntu yari bwa bwiyumvire kandi barabona yuko bufise akamaro kandi barabona yuko hari mu buhinga burengeye abahinga basanzwe
yego mbe mwavuze ko muri abayenjeniyeri mwigiye ngene ibinyene byo kubaka ibintu mwene
oya twebwe twaje kubera tubonye harimo akantu kagahaze kugira ngo tugire duterere agacumu k'ubumwe muri ivyo n'ahandi kenshi abayenjeniyeri bose barafise ikintu bahurirako
yego
icyo naco mu gifaransa bacita resistance de materio ni ukugira ngo umuntu amenye ibi bikoresho ari ivyo kubaka amazu ari ivyo kubaka aya mapoto y'amatara ari ivyo kubaka inzu z'ivyuma ingene umuntu aheza akabikoresha neza kugira ngo bikomere kandi bishike kucyo yifuza
okay difference ihari kuri ubu buryo bw'iwanyu n'uburyo bwari busanzwe buhari abantu bamenyereye bubakisha maybe novuga uburyo bwazanywe nabamva amahanga kuko Burundi si uko bubaka kera Burundi bwa kera
yego
so rero uri umurundi wa mbere azanye ubundi buryo bwiyumviriwe nk'umurundi itandukaniro ry'uburyo bw'iwanyu n'uburyo twakuze tubona bwazanywe n'abakoloni itandukaniro riri hehe
itandukaniro rikuru nuko ubwa mbere bwo nokumenya ko natwebwe tubakisha beton ni beto zose gusa icyo aho bitandukaniye nuko mu bisanzwe baza kubaka iyo baje kubaka bazana ibikoresho nka gravier umusenyi sima fer à béton bakaza kubikorera ku nzu
yego
mugabo natwe tuca tubikorera muri izine tukabizana bimaze kuba nka produit semi fini colonne yaheze poutre yaheze somere yaheze dalle yaheze tuza kubiteranya gusa twebwe rero ikintu twashitse ko gikuru nuko twatoye uburyo bukomeye cyane kubiteranya
okay
nibyo byahora bibutse
ego inzu kwenshi abantu barakunda kuzimbwa cyane wasanga uburyo buragize gute mwebwe nka mwebwe ino metode y'iwanyu na metode ihari bo aho niko ndavuga ni ku nzu nyene ikomeye inzu itasondetse wewe utasondetse inzu n'ujya wundi wa metode ihari atasondetse antre wewe n'ujya wundi ninda koresha uburyo bwinshi kandi ubasha unabisigura
urumva akoresha uburyo dukoresha nk'abumwe bashaka twokoresha nk'abumwe buraba bushaka kumera nk'ubungana mugabo uburyo bwo kubikora nibwo butandukanye ni nk'ukunye nk'akarero kabangutse urabona aje gutangura kubaka kolone arazana yegeranije umusenyi gravier isima biringaho ivyuma yaje gusuka agatangura akabishinga agapima akagorora akakubita imisumari muri coffrage yihenza agasubira akagorora muri uwo mwanya ariko agira ivyo twe tuba duheje zitanu urumva muri uwo mwanya wari kwagira ivyo twe tuba duheje gukora zitanu urumva rero nico gituma kandi tukazikora zigororotse tudasubira biri mu bituma bica bizimbuka kuko urumva kandi niyaheza gukora iyo colonne agiye kwikurikira aca subira gutangura vya bindi nyene agapima agashiramo nivo agasubira akagorora agakubita imisumari agasubira kazana urundi rubaho rumwe ruvunitse muri uwo mwanya ariko aragira ivyo twezi tanu turazihejeje urumva rero bica bituma twebwe bizimbuka kandi bikagira n'umwanya munini
none ishyirahamwe ryanyu ryo barikorera hehe
twebwe dukorera muri quartier 10 hepfo ya sodeco kuko sodeco benshi barayizi hanyuma rero nk'umuntu akeneye icabaza arashobora kutwandikira kuri WhatsApp 62 111 111
none mubona uburyo bwanya abarundi kweri bariko bamaze kubutahura
bariko barabutahura cyane kuko gushika ubunye ntitwahora tubuvuga twari turindiriye kubanza kubu kugira icyo twubatse babonerako ubu rero twaraje kubaka inzu y'igorofa zitanu kugira ngo bashobore kubona bati bwa buryo koko burakomeye kandi burashobora kubaka inzu z'amagorofa menshi si inzu isanzwe gusa
ego ibi mubase ngabisha bigenza gute bizoguma hako expose mu mwanya muto filime ya
izurangira gute tuzoca tubijana nibine
uko kandi ari ibintu mwubatse ngaba bintu
bitu twavyubatse mugabo twavyubatse mu buryo dushobora kubi sino vyita kuvyubakura cyane kubisambura no kuvyubakura ko gusambura ucumenga no gusambura nyine hanyuma rero tuzoca tugenda tuvyubake ku aho dusanzwe dukorera abantu bashaka kubibona babandanye babibona kuko nk'umuntu arashobora kugira ati jewe mfise nk'uburyo ndavye nk'amahera mfata sinshobora kuriha amahera arenga ibihumbi amajana ane nk'akarorero muri icyo gihe acaza kuraba twe tukamwereka tuti ugomba kuriha ibihumbi amajana ane urashobora kugenda nko muri banki bakaguha ideni kuri taux d'interet ya 15% mu myaka 15 aho rero twe duca tuguha inzu y'ibyumba bibiri n'amadushe abiri na salon sala manje ntonyi hanyuma ubwira uti eregaje uburyo bwongerekanye ntushobora kuriha ibihumbi amajana atandatu ku kwezi duca tugushiriramo tuguha ibyumba bitatu
nshaka kusigure neza iyo wafiye fine aho hantu harakomeye ubu dufate nk'ubu jewe dufate nk'ubu nshoboye kugenda gusaba akadeni iyo deni nshya ndabigenza gute iyo wafiye iwawe
fata iryo deni nicyo navuze kuko mu kuguha ideni baraba ingene ushobora kugishura dufate wewe uri nk'umuntu agitangura ntushobora kuriha menshi
kuriha menshi kuki
mwebwe kuri iryo deni kwishyura iryo deni ryo kubaka ryo kubaka inzu dufate yuko kugira ngo ushobore kuriha ibihumbi amajana abiri ku kwezi bwo guha ideni ry'imiliyoni 15
yego
uzanye izo miliyoni 15 rero twe tuca tukubakira
ishyirahamwe iwanyu
tuca tukubakira studio
yego
ashobora kubamo nk'abasore babiri cyangwa batatu ubwo urumva ni studio bakagira aho batekera bakagira dushe tuwarete aho bakorera hanyuma rero urumva ucuronka metero kare 22
ku nzu imeze neza
hanyuma urumva aho nyucuriha naho navuze uravye mu mabanki ngene bakora uca usanga bakwaka amajana abiri ku kwezi mu myaka 15 mugabo ufise uburyo bwisumbuye gatonya dufate ugashobora kuriha nk'amajana ane ibihumbi amajana ane ku kwezi urumva ngaho onye uca ugenda ugasaba nk'imiliyoni 30 miliyoni 30 nawe uca tukubakira inzu iri mu metero kare 44
urumva mwe mu ncamake umuntu afise miliyoni 15 araronka haba
studio
studio gifitiye agataka kiwe muko muravyumva bariko barakubona mze avec 15 millions ari donc 2015 ubungene ubwo nifitiye agaparcelle hagiye ni mukanyoshe
donc tugira studio metro 22 metro 22 alors ofise 30 naho ucugira ucugira chambre zibiri na douche zibiri na salon sala manje bito bito
miliyoni 30
urumva aho nyucuriha ucuriha ibihumbi 400 ku kwezi mu myaka 15
wasavye agakredit
wa wasavye deni muri banki si twebwe
cyangwa uyifitiye
cyangwa
uyifitiye ni wankiki
ne uyifitiye ni sa
iyo nzira y'ishuzura mu mwanya ungana gutagatuka kameze neza
iyo onye nibaza ko ziba zikiri ntono nibaza nko mu kwezi cyangwa kwezi n'inusu
inzu ibi bisakaye neza
irimo amakaro kuko kare twahora tuvuga inzu zitagira amakaro ariko ubunye twa hari abagize bati bujya umuntu yo kwigora akaba harimo amakaro
okay avec 30 millions difite aka deux chambres agasara manje kameze neza n'igikoni cyanje kimeze neza
igikoni nta kirimo onye ucukironderera hanze mugabo ufise chambres zibiri
kugira igikoni gice kijyaho ngaho cyakenerwa ngaho
igikoni kigira ngo kije ko ucugira elema zitatu alors ndacabandanya kuko kenshi hari abo usanga iyo ugombye gufatanya n'ibikoni bica bikuzimba kandi kenshi n'iwacu igikoni usanga atari n'igikoni kenshi batekera hanze usanga ari ahantu ho kubika amasafuriya hanyuma rero urumva nari mvuze dukeze ku majanane ibihumbi 400 umuntu ashobora kuriha ibihumbi 400 umuntu ashobora kuriha ibihumbi 600 duca tumwubakira inzu nk'iyi mubona ngaha ni ukuvuga twashyizemo n'amakaro kare ntayo twahora dutegura ikiba imiliyoni 45 zigaca rero aho onye aca ari ibihumbi 600 ku kwezi imyaka 15
muri banki
hanyuma rero ubiravye ngaha ushobora kubirabisha ko inyuma ufise ivyumba 3 n'amadushe 3 na salon sala manje hanyuma rero urashobora kuwusanga nk'umuntu nawe yoshobora kuriha n'amajana 8 tuca tumushyirira ko moduli igira 4 nawe umuntu arashobora kuyiraba ngaha hanyuma onye aca aba afise igikoni akagira inzu y'umukozi indani cyangwa akagira icyumba kigira 4 na dushe yacu niwaca ashobora kumenya ati jewe iki ndagishinga ni iki agaca ashobora rero kubigira urumva biva kuri ni nka menu
mugabo rero iyo menu ifoko musa muyihindura ko si bose basanga hari abaza bifitiye kashi
oya erega ufise kashi sayo navuze nyine
nka twebwe twikorera ku mbuga gurukana bumenyi hari nk'abantu benshi usanga bibereye babaye nk'imutabira mu myaka ya za 70 bahunze kera bakeneye baza bafitiye amadolari akwiye sibyo harimo amadolari nawe bica bigenda gute rero umuntu avuga ati jyewe mvuye muri amerika ubunyene jyewe ujya muzehe namubonye nkeneye kontakiti kuko watanze nimero zawe ati nkeneye gushika niyubakira akantu ari abantu usanga baraguze uparcelle ahantu hatandukanye yaza yifitiye amadolari yiwe filime ikikinwa gute rero ngaho
oya amadolari acaca muri banki tukatuzanira amarundi nk'iyo izo ntuzenya duhejeje kuvuga
ayo amadolari bihwanye nayo
bihwanye nayo mahera y'amarundi ku miliyoni 15 30 45 cyangwa 60 aho rero tukaba twashyizemo n'amakaro
15 45 60 aho hose haba harimo amakaro
haba harimo amakaro kare ntayo twahora tuvuga aho usanga tugabanura gatoya mugabo ubunye baraduhanuye bati mu bisanzwe inzu kugira ngo imere neza nko kwigora mugashyiramo amakaro aricyo gituma twaciye twajusta kuri ayo mahera mashashi
ngaho kurutira ari imenya
kurutira ari imenya twe n'inzu gusa mugana nayo turashobora kuyubaka kuyubaka kuko aya makorone yacu urashobora no kuyakoresha kuri kuroture ugaca uyashinga hanyuma ukubaka amatafari kujya gusanzwe
cyane gusanzwe
yego
ukiyumva oye mumve yuko ari inzu gusa kuroture nta irimo
nta irimo n'ikintu kugura parcelle nta birimo
no kugura parcelle nta birimo
ugaca uza winjira
safi ndibaza nivyo ntabije
oya nivyo
kabisa okay bibutse rero aho mukorera na kanimero kanyu kumusanga ndabona yuko ibintu ari made in Burundi kabisa
ni made in Burundi vraiment byose
none iyi system yawe waragiye kuyikingiza kuko hari ibigo bikingira umengo kiri muri ministere ya commerce ari kigo gikingira ikintu mbabwenge kubujya ata muntu yo gikoporora
ego watwara bikingije haba mu Burundi muri ministere de commerce hanyuma no hanze mu bihugu byose ibihugu byose bikoma komeye barabikingije kugira ngo ntihagire abantu bazoca babisimbirako kandi natwebwe tumenye dutahure neza yuko atabandi bantu barabikoresha
sasa
haba mu bihugu nko mu bihugu za leta zunze ubumwe za America hose turafise brevet d'invention yaho mu bihugu by'Iburaya byose turafise brevet d'invention mu Burusiya mu Bushinwa muri Afrika y'Epfo hose hose hariho kuko ubwo buhinga tukoresha ni ntangire ku isi nzima si mu Burundi gusa
okay safa mwibutse raho mukorera rero hama
ego twe dukorera muri quartier 10 hepfo ya Sodeco Sodeco benshi barahazi
ego
hepfo ya Sodeco niho dukorera barashobora ku umuntu wese kuhashika karaba nizo gorofa zitanu akaraba inzu izo chambre twagiye turavuga uko zirutarutana hanyuma no kuri WhatsApp agashobora kuturungitira message tukavugana kuri 62 111 111
izina
Libere NITUNGA
Ingenieur Libere NITUNGA
ego
so nani ndabashimire cyane ingenieur
ego murakoze cyane
bibaza yuko nanjye nakubita ka 15 million zo cyanze mu nyubako aho gatijyo nibere
karibu karibu
sab sab
ego
bigi nuki uzo kwigana inzu uzo kwigana inzu azopfungwa mwumvise yuko biri iri irafise brevet brevet rero uvuga ni ibintu bikomeye brevet ni copyright ikomeye cyane rwose yo ni ku isi nzima brevet uzo yigana